Mwakoze kubana natwe kugira ngo mumenye amakuru menshi agiye atandukanye bari kugenda avugwa hano mu Rwanda gusa ndetse n'ahandi hose muri rusange. Aka kanya nje kukubwira ko meya wa Paris ari Kigali, umuyobozi mukuru ndetse wahariya mu gihugu cy'u Bufaransa, n'umuyobozi w'umurwa mukuru w'u Bufaransa Paris, Anne Hidalgo, ari mu ruzinduko rw'akazi i Kigali aho yitabiriye inteko ya 41 y'ihuriro ry'imijyi ikoresha igifaransa. Reka tukubwire ko inama y'abayobozi b'imijyi ikoresha igifaransa iteraniye mu Rwanda ku nshuro ya 41 aho byitezwe ko izamara iminsi itatu. Mu banyacyubahiro ndetse bayitabiriye harimo n'umuyobozi w'umujyi wa Paris Anne Hidalgo, ndetse wanasuye ibikorwa bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa 22 Nyakanga 2021. Byinshi cyane rukomeza kugenda umenye kuri inkuru ndi kukugezaho. Mu bikorwa meya Anne Hidalgo yasuye ndetse harimo ahari agace katunganyijwe neza ndetse kazajya gakorerwamo ubukerarugendo, ndetse abantu bashobora no kuzajya baruhukira Inyandungu n'ahantu azagirwa nyaburanga, ndetse hari kubakwa umushinga wo guhindura igishanga cya Nyandungu gikorwa ku mirenge ya Ndera mu karere ka Gasabo na Nyarugunga muri Kicukiro parike y'ubukerarugendo, ndetse ubungabunga ibidukikije Eco Tourism Park. N'umushinga byari biteganyijwe ko ndetse uzarangira muri uyu mwaka, ukaba wari uteganyirijwe kuzura ndetse utwaye miliyari enye ndetse na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Biteganyijwe ko nurangira uzafasha cyane mu bijyanye no kubungabunga igishanga kugira ngo kigarure ubuzima bwacyo, ndetse hakaba n'amahirwe adasanzwe ku bukerarugendo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA gitangaza ko gutunganya iki gishanga bifite akamaro kanini cyane ku rusobe rw'ibinyabuzima, ndetse kuko hanatewe ibimera by'amoko atandukanye harimo n'ibyifashishwa mu buvuzi gakondo. Kuva mu 2006 umujyi wa Paris uteye inkunga imishinga imwe n'imwe mu Rwanda, ndetse nkifasha abana mu myigire n'ijyanye ndetse no kurwanya imirire mibi binyuze mu marerero y'abana. Hari nk'umushinga w'umuryango Fex Be Rwanda uterwa inkunga n'umujyi wa Paris mu murenge wa Nyamirambo. Ni umushinga ufasha abatishoboye muri gahunda zitandukanye zirimo kubigishwa ndetse imishinga ibyara inyungu, ndetse by'umwihariko rero bakanaterwa inkunga igishoro cyo kuyitangiza. Reka dukomeze kugenda tukubwira ko Anne Hidalgo uyobora umujyi wa Paris kuva mu 2014 yaherukaga mu Rwanda mu 2019 yanasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 ruri ku Gisozi. Niwe muyobozi w'ihuriro ry'abayobozi b'imijyi ikoresha ururimi rw'Igifaransa, ihuriro ndetse ry'imijyi ikoresha Igifaransa IMF, nibura buri mwaka ndetse rishora miliyoni 10 z'amayero mu mishinga y'iterambere ishyirwa mu bikorwa ndetse n'imijyi iri muri iri huriro mu nzego zitandukanye. Buri gihugu gifite umusanzu gitanga, ariko ndetse ikagira n'abafatanya ibikorwa bakomeye nka OIF, ibigo bishamikiye kuri Loni, Banki y'Isi, European Union na Foundation ya Bill and Melinda Gates. Reka tukubwire ko meya wa Paris Anne Hidalgo yasuye umushinga ndetse wo kubaka icyanya cy'ubukerarugendo kiri Inyandungu. Umuyobozi w'umujyi wa Paris Anne Hidalgo yasobanuye imiterere y'uyu mushinga uri kubakwa mu mujyi, ngira ngo muri kugenda mubona amafoto menshi agiye atandukanye. Reka dukomeze kugenda tubageza amakuru menshi agiye atandukanye ari kuvugwa muri kano kanya, ariko by'umwihariko rero mujyo utacikwa harimo n'aya ngaya muryoherwe nayo.
Turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ibihugu bitatu by'Afurika, Maroc, Togo n'u Rwanda, birashyirwa mu majwi mu gukoresha ikoranabuhanga rya Pegasus ritega utumashu muri za telefone zabo rishaka kugigira.
Ibi birego ntibinyoma, bigamije guharabika u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga ndetse no guteza urujijo mu baturarwanda.
Icyo ni igisubizo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, ubutumwa bwasomwe na Eric Bagirubusa. Uyu munsi ku isi yose, abayoboke b'idini ya Kisilamu barahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Adha. Mu Burundi, abakuru b'idini barashishikariza gusangira n'abatishoboye.
Turahamagariye abayisilamu bashobora kubaga uno munsi, ntibaze bibagire gufasha abo bantu aho nikora, gufasha abo bafise amikoro make, baba mu bagenzi, mu babanyi, mu nshuti, abo bose n'ukuri ubuyisilamu bugira buti abo ni mu barabe ryiza kuri uno munsi.
Mufti w'Uburundi Idi Kabano wayo makuru yose kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi. Ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu buhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwategure kandi mugezwaho na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Fidele wiriweho.
Wiriwe Venuste, mwiriwe na mwishuti, mwese mduteza matwi. Amakuru yohija no hino, tubafitie muraka kanya, tuahere mugihugu cha Ethiopia. Ahicho kihugu gitangaza kwinshuro ya kabiri igikogwa cy'ukuzuza za amazi mu rugomero rukomeye ku ruzi Nil cyaherahejwe. Nguko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, umushikiranganje ajejwe amazi muri Ethiopia Selassie Dekele, yatangaje ku munsi wa mbere mu butumwa ku rubuga Twitter ko ugo rugomero rushobora gutangura gutanga umuyaga nkuba mu mezi make yari imbere. Ivyo bizavyarashavuje ibihugu vya Misiri na Sudani. Abategetsi ba Ethiopia bavuga ko urugomero Grand Ethiopian Renaissance Dam rwatwaye amafaranga angana n'imiliyaridi zine z'amadora rufise uruhara rukomeye ku bijanye n'iterambere ry'ubutunzi hamwe no gutanga umuyaga nkuba. Yamara urwo rugomero rwarateye impungenge zikomeye Misiri na Sudani zijanye n'ingaruka rushobora kugira ku mazi ibyo bihugu byombi bikoresha hamwe n'umutekano wavyo. Ubushikiranganje bujejwe ibikorwa byo kuvomera muri Sudani bwatangaje ko bwiyamirije ingingo ya leta ya Ethiopia yafashe atawibanje kugisha inama zirengagije inyungu n'impungenge ibihugu bisangi ruzi Nil bifise. Misiri yatangaje mu kwezi guheze ko leta ya Ethiopia yayimenyesheje ko yatanguye inshuro ya kabiri y'igikorwa cyo kuzuza amazi mu rugomero rukomeye rwayo ku ruzi Nil. Amara imenyesha ko yiyamirije iyo ngingo, ibona ko ivyo bigeramira bikomeye amazi koresha. Icyo gihugu kizera cyane ku mazi y'uruzi Nil. Tuve muri Ethiopia dukubitire muri Haiti, aho leta nshasha y'icyo gihugu iza gushigwaho uno munsi kwa kabiri hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Nkuko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP, umushikiranganji w'infatakimanza wa Haiti Claude Joseph yayoboye icyo gihugu kuva President Jovenel Moïse agandaguwe yemeye gutanga imihoho kugira arekurire leta nshasha iyobowe n'uwo Moïse yahisemwo iminsi mikeyi imbere y'uko yicwa gushigwaho. Nta mukuru w'igihugu leta nshasha bitegekanijwe ko itangura ibikorwa byayo ku munsi wa kabiri izo bifise. Izo shingwa igikorwa cyo gutegura amatora mu buryo bwihuta bushoboka. Moïse yahisemwo Ariel Henry gusubirira Claude Joseph mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere iminsi mikeyi mbere y'uko yicwa arashwe imuhiriwe ku mugwa mukuru Paul Prince mu masaha mu gitondo cya kare ku itariki indwi y'ukwezi kw'indwi. Ari niwe azorangura ayo mabanga muri iki gihe. Yamara amasaha makeyi inyuma y'igandagurwa rya President Moïse, Joseph yatangaje ko ari we ayoboye igihugu mu byatumye haba ukuniganira ubutegetsi na Ariel Henry. Ivyatangajwe ku munsi wa mbere vyerekeye ishyirwaho rya leta nshasha bisa n'ibizotuma ico kibazo kirangira. Claude Joseph azosubira mu mabanga yiwe yahoramwo iyo mushikiranganji ajejwe imigenderanire muri leta nshasha. Naho muri Canada, ico gihugu kizosubira kugurura imbibe zaco ku Banyamerika bicandagishije COVID-19 ku itariki 9 y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka w'2021. Kugira bemererwe kwinjira muri ico gihugu bategerezwa kuba bacandazwa iminsi 14 imbere yaho. Abana bari munsi y'imyaka 12 canke bataremererwa gucandagwa muri Amerika bazorekurirwa kwinjira ku butaka bwa Canada bari kumwe n'umuvyeyi canke uwundi wese ajejwe kubitaho yacandazwe yemerewe kwinjira muri ico gihugu. Ingenzi z'Abanyamerika canke abandi banyamahanga bose batacandazwe ntibazorekurirwa kwinjira muri ico gihugu. Ku itariki indwi y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka w'2021, Canada ifise imigambi yo kurekurira ingenzi zose zo mu gihugu icaca cose zizoba zacandazwe kwinjira ku butaka bwayo. Ivyo mu gihe ibiharuro by'abandura umugera wa COVID-19 bizobandanya kuguma biri hasi mu gihugu. Naho muri Iraq, bombe yaturikiye mu isoko ryo mu gice cya Sadr City ku mugwa mukuru Baghdad ku munsi wa mbere yahitanye abantu batari munsi ya 28. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters rivuga ko abandi batari bake bakomeretse abafasoni n'abana bari mu bapfuye mu gihamwe mu mamangazini yahiye. Abantu barenga 50 barakomeretse. Ntawitiriye buno nyene ico gitero cya bombe. Amakuru atangazwa n'abategetsi b'ibitaro avuga ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera mu gihe bamwe mu bakomeretse bameze nabi cyane. Abategetsi ba leta batangaza ko itohoza ryatanguye. Nubugira gatatu bombe iturikira mu gice cy'umugwa mukuru Baghdad cha Sadr City kigwiriyemwo abayisilamu b'abashit mu mezi ya vuba. Bombe yaheruka kuhaturikira mu kwezi kwa gatandatu yakomerekeje abantu 11. Turangirize ku nkuru yerekeye Sudani, aho gihugu kiriko gisaba ibihugu bitunze byo mu kigobe cy'Abarabu kucorohereza amadeni. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP rimenyesha ko Sudani iri kisaba ibyo bihugu ko biyihebera ibice 60% by'imiliyoni 30 y'amadolari ibifitiye. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega Gabriel Ibrahim. Sudani yabitangaje inyuma yo kumugwi Crypto Party ugizwe n'ibihugu 22 bitanga amadeni uyihebeye mu ndwi iheze y'amadeni y'agaciro k'imiliyaridi 14 n'imiliyoni 100 y'amadolari. Umushikiranganji Gabriel Ibrahim asaba Arabia Saudite, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Kuwait gutegekanya gushasha kugene Sudani zoriha amadeni asigaye mu kiringo c'imyaka 16 iri imbere.
urakoze Fidel Niyongabo mukomeje kumva radio ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadumo radio ya tuve wa akadumo com na huku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook adresi yacu ni VU radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Uyu munsi kwisi yose abo mu idini ya Kiislamu barahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Adha n'umunsi bibukaho